vhigira nhasi vhigira rinori rakapenga pona kana wana ari tomboda kutenga kuendiso tine kana wana asi amboshayikuva vanozombouya timirire hanzi pension the face.
Ah, luck.
Madi, madi.
Madi.
Mazai, madi.
Dollar four.
Damn.
Eh. Black. Kodzoka ka town. Mumanyi. Ngita ndokuitirewo dollar 5.
Hapana pressure. Ndachingondewo kufana memuno.